creating a melting effect, helplessly turning ice into water, from being sad to joyfully smiling. These are the heavenly sounds. They feel like kisses. It must be love, not lust. Herigwala FM, the place to be.
Fethu angizama ukwena into zabo ngala.
Yeah.
Asifanele singena ngibona Pepsi.
Siphethe ubotho beno stool lapho. Eh bazibiza ngokuthi ama chillers. Sanibonani bafethu.
Washa 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 washa.
Ah bafethu kyanivuma yezwa. Lalelani yazini ingoma yenu yokuqala ngiyayilalela kodwa sengiyasho ngithi I'm a fan. I'm a fan. Ayi ngiyamthanda.
Imaka Pepsi engathi usugwazile la.
No Pepsi. Hayi Pepsi yabona sengifuna nezinye ngoba hayi no hayi.
Imaka Pepsi ngimtshana umphathi ukuthi wena
No, angichemile. Mina ngithanda ithalente bafethu.
Lazo simcelanga. Yena uyisho.
Yazini ukuthi ngiyawuthanda kakhulu umculo so manga if kuyiyona iyona ngiyezwa ukuthi no. Ah, sikajikele emva kwendlu. No.
Okay, Pepsi asifanele singene kubona sami mina nobody.
Yebo, njani?
Ninjani bafethu?
Ah,
sikhona singeza kunini.
Merry Christmas.
Merry Christmas. Merry. Mina nje ngithanda ivibe. Ivibe yabonje lekhaya ngisekhaya.
Yeah.
yashisa kodwa nje washisa kushisa iweather iweather yashisa kodwa nje futhi nala yashisa abasanga bayashisa sonke yashisa angihambi khona
No guys. Futhi siyabonga kakhulu futhi uthi nifike siyazi ukuthi ugisimu simbizi nani bese isteniki futhi nishiya imdeni. Siyabonga kakhulu futhi nifike lapha emsakazweni yon Herigol FM 98.8. Asike sikhulumeke namhlanje ukuthi ngabe ubhuti obani basuka kuphi?
Amachilazi uBotho noStu this is the stage name sethu. Amachilazi.
Amachilazi.
Yeah nje okay. Then umuntu nomuntu na stage name sakhe
Botho then Stu
Stu lomunye
okay manje ngifuna ukubona kahle ubani uBotho ubani uStu phakathi
Botho na Stu
okay
nangu uBotho lo khanya hayi lo hayi lo somnyama njengayo hayi lo somnyama njengayo
Awukho right wena
ilothi makushisa ngakho kanje iqhomo zibe ngensakethele
ngoba izindalo kuyimanje
ngithi manje sengibuka wena babes ngiyabona
mfethu
ngeke
ngiqedele
uyihoxe la
uyazi nimi sakhuluma nje ubabes manje ngimbona ukuthi cha umpofu ngoba useleduze kwami ngingaboni kahle kodwa ngoba useleduze kwami sengiyabochoyo
I know umpofu
ukuthi umpofu lo
I got to know no Caramel what fat.
Okay, so this is Sami. Asike sikebona but mami ha usibono. Hey, nobani kwathi
kamu. Botho no
stew. Okay, botho no stew. Okay, bafethu ngicela singene nje emiculweni bafethu umcula oluphi uhlobo lomculo? Yes, bafethu niqanini ukucula noma niqanini ungena kule ndima yomculo.
Ukucula siqale ngo-2013. Ngiqale lapho nje ukucula nje siqale ngo-2013 ukucula sihlangane ukuthi ama chillers Botho no stew. Kahle sabo cousin ingane aunty namina nantu. So sabo cousin into omndeni.
All right.
Sicula ikwaito negqom. But yeah. If we actually ilentuza iparent yethu nje parent genre ilentuza ikwaito. But mesifika kwigqom si eda ne flavor ekwaito ukuthi senza show ukuthi iba nama relic.
Yeah.
Ubigqom but singashaya lezi zinto ezishaya sicule thina
sicule kube khona message.
Yes,
asifana leyo nto. Ngiyathanda leyo nto. All right guys, bese ke nisho okay njani iqale ngo 2013. Senisebenze nabo banje mhlambe ku industry yabo nje ngoba niyashisa iyavutha ngempela ngizwile. So senisebenze nabo bani?
Abantu sisebenze nabo sikwazi kahle sesiseke ekhaya bonke sizaqala ukusebenza no Target no DJ Target no Ndile yabo
right
sesiseke
ekhaya sathi phuma kancane sahamba sayabona saphinde sashaya inamba kudola saphinde sabuyela ku DJ Target no Ndile shothi nje abantu singathi sisipana nabo laba
yabo
Target no Ndile bakhona sipanile nabo Mdabu nabo Shumza sipanile nabo Fezeka nabo Zinga Mingadi sipanile nabo Nokwa if uma ukhumbula lengoma ethi liya ku DJ Bong sethi ngikhulile yazi ngisazi wenza maphutha le ntombazane sine track nale ntombazane futhi the track nayo lawo DJ Liphe sisebenzile nje abantu abaningi no DJ Nice One sisebenzile nabantu abaningi
futhi kwenye ngathi senimgajibofu ngabe ialbum nayo noma nizaphusha wona ama single lawo
asinayo ialbum besiphusha ama single but kunento esiyithembisayo next year earlier ukuthi ish nomlilo zayo
yeah
ekunomlilo ukuthi asifuni ukuncoma but sifuna bezwa abantu
ngicela ukuntshela ukuthi ngiyomuntu oqala nje ukuthi ngilithenga iCD leno ningitshele nje ngishaye ngisho pre-order lingakapho ngisho ukuphuma
thina sabantu bokuqala bokuvashela lekhaya ukuthi sizovashela lekhaya sizoyiletha
lapho nifike ku Kissimus yazi
yabona ku Kissimus ivibe
bafethu ngiyathabela kakhulu bafethu mangabe ngizwa ngiyathola ukuthi sami mkatshubo kwenza umculo mhlawumbe ngaba mapha ama challenges and bangene no siyabona ng 2020 bafethu hey akhenge la mali
yeah le lockdown
bafethu enhlanganisene la
u-2020 ube isibonelo esihle thina sithatha ngathi ube isibonelo esihle kuthina because u-2020 kuthema siqala i-lockdown then bese kufanele sicabange esinyi strategy sokuthi sikwazi umculo wethu ufikele
ngabantu
so sizamile ukusebenza khona kuyi-lockdown ku-tough but sazama ukuthi singene e-studio sasebenza sase sikwazi ukuthi skip isingili yethu senza so show ukuthi ikumalutoze ubona wonke ama social ama digital platform ukuthi wonke umuntu akwazi ukuyithola uyazi nje wadu kwi-lockdown intado uhlala kuyona ukuthi uphume uyodlulala uhlale efonini so uzohlangana nayo le ngoma le kuze kwazi ukuthi ingene kuze kwazi ifike kuwena showcase uzoyi-download uyilalela
so nje noma isishayile lockdown but isikhulisile futhi
sometimes yeah kukhona into engeke ngiyayisho ngathi mina this year kukhishiwe amaculo uyabona eh kukulu kule kulezi kulezinye lama radio station lawo thola ukuthi wenza ama lona ama obona number 1 laba abahlonishwe kuzoba ne yabona I competition is very tight ngoba ama artists abeke endlini be isikhathi sonke beninaso yabo athini ama gigs ke manje bafethu u December manje siku level 1 kodwa ke niyabona ukuthi kusanzima nale covid ibuyile kakhulu kodwa ninawo yini ama gigs khona lana uperform khona mhlambe nje ku December
ama gigs into ekhona mfethu amanye so cancelile ngezinye izime ezithile yabo leyo
nto amanye akhanselwa
sipintshekile but sithatha ngomhla ka 31 kuphela nathi ukuthi sikwazi umhla 31 sibe grand just for lo mhla 31 because nathi sithukile mekwenzeka izinto enje abantu bayapha sebona bayapha onto so sithukile nangoba umhla 31 futhi sithathe lawo esazi ukuthi anesikali ukuthi kuzobe khona abantu abangaka nothi bekuzobe kungene wonke umuntu khona
and futhi outside wona njengoba kuthiwa nje abantu abahlale nge social distance abantu besikwazi ukuthi sivibe kahle sisonke
because nathi sifuna ukwenza izinto sikayathanda ukuhamba so umhla ka 31 sizobe sisesingqaweni hall kodwa kuzobe dlalwa ngaphandle
bo yeah
then spinde samba se Waterloo
esingqaweni hall kungasekhaya
alright khona emzindo
yes
la mfethu insizwe leziphuma la ka Kentucky la
ha mfethu
basitha kuku lana yaba mfethu engiyazo la nikhuluma ngesingile yenu enithi bese niyifakile kuzo zonke indawo akudalwa khona umculo ngabe ithini igama lesingile yenu mfethu
it's asenzanga mlingo
njengoba siku Christmas namhlanje asenzanga
mlingo
njengoba siku le show namhlanje asenzanga mlingo
ayisengifisa ukuyizwa
ngeke nani nifake drive njani
enza ngamlingo yazini
yazini
ngitsasenza ngamlingo
mfana mfethu cha ngiyayithanda lelo mfana mfethu imali mfethu ikhona la system hodi ngiyiqala ikhona la system
ikhona impela
azobele siyidede
uyazi uyazini babes so phuma ngayo
yeah
yeah mfethu asenza ngamlingo
usho ukuthi le interview sayikhipha ngayo
yasizokhipha
ngayo ngifuna ukuyizwa ine message nje Asenzanga ngomlingo.
Ya impahla yokuchoma nje.
Siyathola uyachoma. Inoma into onongayenzanga ngamlingo.
Kunabantu abathenga imoto kune lockdown. Anaba benza
ngamlingo. Abenza ngamlingo.
Kune insizwe eziveleza lobona nje.
Uzoveza lobona.
Uzoveza lobona.
Izo labafethu ezinevibe kakhulu sikhani ngama 19 minute past 4 bona umsakazo wabahambile sakhona laphana mayizizo mayizo
yabo sham mina nje ngiphethe somnyama nkasiyami ngimthenqa umntwana
bafethu hey bafethu hey bafethu hey uyazi umthenze
nqa emntwaneni
ngiyabonga mphathi ngiyabonga mphathi ungisebenzise into ezintsha
hola lapha we list
lokule bafethu nobuthi bethu asifele siphethe manje bobuthi bami siyazi bafethu ukuthi yabafethu December yonke into ibhizi yonke into yabona
bafethu ikha singabagcini la studio basebenza labantu plaza abantu bafuna ukujiva yabo
injalo okay bafethu ncubuze bafethu umbuzo bafethu siyazi ukuthi sihlaselwe iCovid 19 nasi sihlaba labulawa khona abantu besifazane guys nikathi nje ukuphala kwenze senisika kwethu jikani
ukuphawula kwethu mina nje as uStu ngizocela abantu cause mina sengiyibonile eduze kwami ibaphatha abantu abaseduze kwami so I know ukuthi inzima kangakanani le nto umuntu mengabe imphethe so ngizocela mina nje imyalezo wami kubantu ukuthi bakwazi ukuthi bagqoka ama mask benze show ukuthi ungavele uye ngaphandle ungazi ukuthi uyokwenzani ungayi kwi crowd ungazi uyokwenzani azi ukuthi okay ngiya estolo ngiyothenga then ngiyabuya ugqoka imask yakho uya sanitize and I encourage ukuthi abantu ukuthi babe ne sanitizer yabo ekhukhwini yabo ungathembele uzofica ufice estolo or something
Fetho, I hope nilalele ukuthi bathini ubothobe no Stu. Guys, njena nje sesigoqa lento. Nizibona nikuphi nje mhlambe in 5 years time?
Nizibona nikuphi? Yeah, 5
years. Yeah,
5 years
ukuthi.
Ulandeni la.
Okay. Okay, ufuna ngithi how many years ke?
82.
Okay, 2 years. Okay, guys. Othi ngiqale phansi lento. Nizibona nikuphi in 2 years time?
Next year sizibona sihlukanisa unyaka.
Asayizana guys.
Yes,
it's bonus points. Wabe bese ngithanda yini mfethu kula magic. Mfethu ayayithemba.
Mfethu
into ayenza ngathini manje ayas understand noma ngasazi story sami.
Ukubona umuntu engabe kuthiwa eyazini, uyakwazi ukuyibacka vele into yakhe. Yeah, nami mina usunabo vele mina sengiyahambisana nawe.
Okay, ngamanye amazwi bekuthiwa bayakushela ngabo sobaqomile.
Ay, somnyama sengi right nje mina.
Manje ubusuzongishana nobani?
Angithe mfethu sengilethelwe wena somnyama ngangilethelwa ngi-tray.
Ngiyambona lo bhuti lebumbukanga.
Nazi ama celebrity lawa ngiyawasaba mina ama celebrity. Ha.
Mina somnyama ngithi ngisazobunjwa wangizothatha inamba yakhe nje ufuna ngiyisebe ngobhebs wabantu. Mangibhebs wami.
Wemphathi kebulalela. Nakho ngithathela unkosikazi emini kaBhala. Kune bafethu aspethen guys bafethu emhlombe bafethu ufuna ukunthola ufuna ukunibhuka emhlombe akanithola kweziphi indawo guys.
Ufuna ukusithola nje for ama bookings uzothi ama chillers uthi u AMACHILLAZ amachillers rsa@gmail.com amachillers rsa@gmail.com angithi yabona u Christmas yangidide
hey yabona
yini ne vibe yale studio yangidide
ngilaka bethu imake manje la
kuma social media uzothi nje amachillers rsa u Instagram u Twitter u Facebook page amachillers rsa ku Instagram no Twitter uzothi amachillers_rsa
right
ku Facebook uzothi amachillers rsa then ama personal account uBotho amachillers RSA ku Facebook @botho_RSA ku Instagram na ku Twitter nami also Stu_RSA ku Twitter na Instagram ku Facebook Stu_RSA
siyabonga kakhulu bafethu ukuthi nifike kune msazi wami babeli here kwala
bafethu sibonga sintondon
siyabuya lekhaya senzanga ngamlingo usibe
lekhaya
asenzanga ngamlingo sicela
intro
sicela ukuthi sibatshele ukuthi asenzanga ngamlingo featuring uShumza no DJ Tag Nondile asenzanga ngamlingo
ethi currency
nozingamigadi singilethu iyona nje iyona yango 2020 iyona esiyipusha sikhiphe ngo-October iyona esiyipushayo manje and ya trend and music video
and
yeah
umuntu oyidownload uzobengadlali
ngedatha
siyabonga kakhulu ngamsayizofit siyabonga kakhulu asifuna siphume ngawo lengoma
asifuna siphume ngayo
ethi angenza ngalo mlingo silala kwi drive cha azikho la mlingo
akusomlinga akukomlinga ngendawo
sikhathe manje 23 minutes past 4 basibe mvala sithathe incingo zakho 0628324912 sithenela phange 2 because Paula ngayo asabona bafethu siyabonga kakhulu bye bye bafethu
bye bye
bye bye
Senzanga ngamlingo, senzanga ngamlingo, sfoka ma wig na senzi, sesola ma jodani mara, senzanga ngamlingo, senzanga ngamlingo. ngalali ngasithi sasimsebenza ngokhaya sithanda nami
sithanda nami ngoba mawiki ngasithi sasola majuta nemali sithanda nami
shukuzwa ukugetha baba sabantwana basethempeleni usisa sinalo awusiphathi imali amabhona nengane siyajola nolova siyahola Mane tu sande, sidli keke ngathi pete. Sabantwana basethempeleni, usisa sinalo, awusiphathi imali amabhona. Nengane siyajola, nolova siyahola. Mane tu sande, sidli keke ngathi pete.
Usisa sinalo, ngasithi sasola umsebenzi enkokhaya, sithanda nami.
Sit down on the knee.